So love me like you do, love, love, love.